ndikhumbula izinto esingazange sizenze ukulilelana sibuzana omnye komnye Simon kayoni yandithandana ingxabano ezingahambeli indawo izichazelo ezingenazathu saqhabuka sizizibhanxa siyibamba apho uhleke ndihleke wakuyeka suke ndiphoxeke sukuphinda ndihleke ndikhumbula izinto esingazange sizenze xa sikunye sibukela amabali ndikubone sewulila ndithi sithandwa libali uthi ndiyalazi ubuze ngokulilelani khumbula izinto eziqhelekileyo izinto elithandele ezinyanzelekileyo ndithi ndaqelela iingxaki zam uzifake ezihlangwini zam ndakukhalimile uthi ezam zezakho lisapho nezakho zezam ndikhumbula izinto esingazange sizenze ukudlala iceka phambi koba silale ligqibele kum uthi ndiyakulala nekathethi cala into yoba ngwelo kathethi cala ngoba ngumntu endiyakulala naye ndikhumbula iingxabano zethu siqumbelane singathethisani ngemiva sizelane ugqitha umzuzwana umzuzi siqingathe necala singekafiki nakwiyure sixolelane sangane suke siphuzane ndikhumbula izinto esingazange sizenze mthandwa nawe mthandi zokuzimasa nathi emakukhanye Artroom Theater ekhayelitsha kozethi ngomhla we-15 kuFebruwari ku-2020 phantsi kwesihloko sithi uthando lwam nolwakho lonke apho uya kufumana ithuba lokuba ubusiswe ziimvumi ezifana noMatic Asedi the Vocalist Newo Anelisa iimbongo ezifana noCofa Mangazana Buja the Love Poet Ziyanda Maki Lusapho Nkondlo kunye noMr X nabanye nabanye itikiti lifumaneka nge-R50 umntu emnye R90 abantu ababini iikhapul ezintlanu zokuqala ukufika zawundiliseka ngewayini imidili yomfaxangiweyo zibusiswe zibukele loo show mthandi thanda umntu wakho uthande nawe masothanda nani ngalo mhlaba ngosi.